Copa Shot Music. Lavender Music.
Copa Shot Music.
Mwari wangu mwari we. Mwari wangu ndochema. Mwari wangu mwari we. Mwari wangu ndochema. Bandino batira ndivo bacho vanouya vondibaya. Moyo wangu, mweya wangu. Bandino batira ndivo bacho vanouya vondibaya. Moyo wangu, mweya wangu.
Mm-hmm.